cyane ndongeye kuba akazi mu kiganiro cacu impamba y'umunsi narinda abakumbuye abakunzi bacu twari dukumburanye cyane ariko dushima imana yo mwijuru kongiye kuduhuza tukiri bazima umwami Yesu abaho umugisha hanyuma reka tugende ku ijambo imana ashize ku mutima uyu munsi umutwe w'ijambo tuzahuganira uyu munsi uravuga ngo nta kibi kibura ico kimara havumbwiye ati kami ibyo bintu nzaniye nibiki nta kibi kibura ico kimara ego ibyo urimwo ushobora kubona ko umengo uri ahantu warengewe ushobora kubona umengo bose bagutaye ushobora kubona ko wahemukiwe ariko muri uko guhemukirwa nyine hari imana igiye guca akantide hamwe uzovuga nti mana warakoze kubana nanje warakoze kutampemukira kuko imana yacu nta n'umunsi n'umwe yigera ihemuka bivana n'ingene wagendanye nayo imana ntihemuka twebwe abantu nitwebwe duhemuka reka twinjire mu ijambo ry'imana turasoma igitabo cya mbere cya Bikorinto igice cyaho cy'icumi turasoma ku murongo wa 13 haravuga ngo nta cyabagerageje kitari cy'umuntu yoshobora kwihanganira ariko imana niyo kwizigirwa nizobakundira ko mugeragezwa n'ibiruta ibyo mushobora ariko hamwe n'ikibagerageza izobacira icanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira imana idufashe cyane umutwe w'ijambo twawuvuganye ko kuvuga ngo nta kibi kibura icyo kimara habaye abagabo bakora muri kampuni iyo kampuni rero yari ahantu hari amamashini menshi cyane hanyuma igihe kimwe umugabo muri abo bakorana umwe ashyira ugutoki mu mashini akagahererezi kaca karacika kamaze gucika mugenzi wiwe abibonye ijambo yamubwiye ngo nta kibi kibura icyo kimara uhanye n'izo ngorane waca wumva umuntu akubwiye uko arababara aravuga ngo aho wari kumbwira pole aho uri kundemesha umbwiye ayo majambo amaze kubyumva uko arababara mugabo aca akabika hehe ku mutima aravuga ngo ntaco nawe ndakurindiriye ubuzima burabandanya babandanya bakorana ariko igihe kimwe baca baronka misiyo babatuma ahantu bagiye baca bajana wa mugabo yacika kagatoki hamwe na wa wundi yamubwira ngo nta kibi kibura icyo kimara hamwe n'abandi bamaze kugenda muri iyo misiyo basanga bashikiye ahantu mu bugaragwa kugira baronka amazi byari bigoranye cyane hanyuma bariko baragenda sinzi ingene bahwanye n'iriba donc ahantu hari urunogo runini amazi mugabo yari munsi kugira baronka amazi byasaba yuko umuntu umwe muri abo amanuka akanywa amazi ubundi agaca amududa wa wundi rero yacika agatoki aca aratangura kumanuka aranywa amazi ahejeje aca abwira wa mugenzi wiwe wa wundi yamubwira rya jambo ati nta kibi kibura icyo kimara wewe aca aramukwega amaze kumukwega wa wundi rero yamubwira rya jambo wewe aca aramanuka bimaze kugenda uko wa wundi yacika agatoki wa mugenzi wiwe ari munsi ari kuranywa amazi aca abwira wa mugenzi wiwe ahejeje kunywa amazi ati uribuka ijambo wambwira igihe nacika agatoki wambwiye ngo nta kibi kibura icyo kimara ati nanje sindagukurayo gumayo nta kibi kibura icyo kimara aca arigira murabyumva amaze kugenda ashyitse imbere acahwana n'abantu barondera umuntu atagira agasembwa donc kugira ngo bamujyane inka z'umwami zimukandagire ko bari ahantu mu bugaragwa bamaze kumubona bavuga ati kweri n'uyu nyene baramuraba ariko sinzi ingene mugenzi umuntu umwe muri abo bari ko bararondera umuntu botanga ku ikimadi arabye asanga nta gato kagira icyo avuga toya turondere ubundi kuko uyu arafise agasembwa intoki ziwe ntizikwiye abarokotse uko donc abakizi ku bundi ho yarafuye aca aribuka ijambo wa mugenzi we yamubwira igihe agatoki kiwe kacika yamubwira ngo nta kibi kibiri cyo kimara. Yacitse kamwe kugira ngo imbere Imana izokize ubugingo bwiwe. Icyo yakoze yaciye yiruka aragenda acakurayo wa mugabo aramusaba imbabazi, ambwira ati mbabarira n'ukuri ijambo wambwiye ngiye kumenya agaciro kandi ubu. Aramubwira ingorane yahwanye nazo, wa mugenzi wiwe akimara kubyumva acambwira ati ijambo nawe washize umbwiye ryagize ubushobozi, kuko iyo tujana wewe bakureka bagaca batora jewe. Kumbe nta kibi kibiri cyo kimara, baba bakize uko bose. Nawe muri kino gihe hari ibibazo uri kuracamo, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntacabagerageje atari cyo kwihanganira, ngo kandi Imana ntizozana ikintu kiruta kwizera kwawe. Uno munsi hari ibyo uri kuracamo, urabona ko Imana yakwibagiye, ariko ibyo nyine uri kuracamo byihanganire, naho bigoye, naho umenga Imana yaguhevye. Tulia, Imana irahari. Igihari no kubwira wirinde icaha, ukomeze gusenga, guma mu ijambo ry'Imana. Imana izokugirira neza, Imana izokurenganya, Imana izokugeza kure, uri umunyamugisha. Ariko ibyo bintu utegerezwa kubikorera, utegerezwa guca ahantu hagoye. Muri uko kugora niho Imana iri kwirakuvugutira kugira ngo ejo ibibazo biri ko birategurwa uzobisimbe amahoro. Turagiye gusenga Imana, reka wisengere mbega muri ibyo bintu, muri ibyo bibazo uri kurahwana nabyo, uri kubyitwaramo neza. Niba usanga hari aho wavuye ku Mana, ubwire Imana kwihangana kandi kurenganya amahoro. Reka dusenge. Mana, turagushimiye ku ijambo ryawe, wakoze kutugirihe neza, uratwigishije ko atakibi kibiri cyo kimara. Ndasenge uno mwene data yamaze kubona ko yarushe, ndamusaba inkomezi muri bino bintu ariko aracamwo, umugire neza nk'Imana kandi umurenganye. Urakoze kuri Imana nziza kandi uri Imana itabura uko ibigenza. Ni mu izina rya Yesu dusenze ibi, amen. Mwari kumwe na Kamikazi, tudusubira mu kiganiro gikurikira. Umwami Yesu abaha umugisha.